Praise the Lord, praise the Lord, Jesus, Savior of all. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high above all. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, Jesus, Savior of all. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high above all. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. For he is sovereign over.
Shouldn't we stay?
to our knees before Him. Isn't He beautiful? Isn't He wonderful? Shouldn't we stand in awe? Fall to our knees before.
Da 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 na, na.